Bomake nebemthetho eSwatini badimisele kufikela emalungelo abomake nebantfwana kulesikhathi sekumiswa kokuhamba. Linyendi labomake nebantfwana bavaleleke nebahlukubedi babo emakhaya. Bomake labanyendi labathintekako kulabo labatisebendako nalabo labasebenda edindlini. Lababukete emthetho eSwatini bakuthatha emaSwati kuthi abike noma ngabe nguluphi luhlobo lokuhlukubedeka. Uma wena noma kukhona lomadiko lothintekako ngalokuhlukubedeka, shayelana nenombolo letilandzelako noma ke ushayele 999 na 8500.